Tisk, tisk, tisk. You may not recognize me, but I've been here for a long, long time. I know the path you came for us.
I, whoa, 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 whoa,